burya mu Burundi demokarasi irakomeye nimwamubona ikomeye nuko turiko turahinduka je nahora ndaba mu minsi heze injyane zari ziri mu migambwe hagati yayo atari hagati y'umugambwe n'uwundi iyo biboneka kushobora gushikira ibintu by'igihugu batangura kuryana n'indaje imbere akavuga tuya urya twaye umugambwe je ntazonyibuka bagaca rero babona ko atazobibuka baca bagira umugumwe hanyuma abazokwibukwa nabo bakagira ubundi mugwi injyane zazitagwe mu mugambwe nagira nsabe nk'abantu barongoye imigambwe kabisa bumve yuko tudakwiye gusubiza intambwe inyuma bareke gusimba umutima babonye amatora bazi yuko ibara riguye amatora n'ibintu bisanzwe hariho ijambo nasavye abanyamigambwe mbega n'igiki cobuza jewe naratwaye Komite Nasional Olympique tugiye mu mahiganwa y'isi yose abatlete abanza kudefira imbere y'abarorerezi bose bavuye mu bihugu bitandukanye muhora mubibona mbega none twobuzwa n'ikiko hageze hamwe tuvuga tuti hagira hatangure kampanye tugaca tuvuga tuti abantu bose bazokwitoza ngo kuri stade mwiyereke abenegihugu imigambwe yose ikoranye abenegihugu ari mu migambwe yose hanyuma abakandida bagadefira tukababona bose tubakomera amashi hanyuma bagaca baja guhiganwa bahiganwa bazi neza ko atarabasi aha nimwumva ko byo bari byiza abantu nibareke gusimba umutima amatora ni ikintu gisanzwe iyo udashitse uwushitse abagushikiye mugabo azi ko ari ubuzima azi ko abatakaje ubuzima nk'ubu hariho abatanguye gufata avasi ngo nzotsinda aha hariho abahejeje manda ubu bari imitwe iri mutwe aho kwiyumvire bati ahubwo kwinagura ni vyiza yumva ati ni jewe ntegerezwa kubera iki ibiti twabigize ubuzima ico kintu tukivemo huko gica gituma abantu baryana kwiyumvire yuko uwagiye imbere abagiriye abene gihugu bose n'abatatsinze barimo rero tuze duhure dutwenga twese uwatsinze n'uwatsinzwe twese dutwenga kuko n'uburundi turiko turubaka muri kijya mbona kazoza